taba ya poelano ke selo seo se sa tswela go pele se ke ka ma Afrika borwa a swanela ke go tlogela tsa morago tse o di bakushitse go botlhoko e fela kgethologanyo ya semorafe le hlo la batjwantle le digarro tsa bong di bia se swantsho se sebe le go sinya poelano yeo go bolelwa go ka yona matlafatsa ekonomi le yona ga e tlogelo ka ntle pialo ka kokwane bo hlokwa go se
reconciliation requires social and economic redress. Reconciliation has to be about a real change in the material conditions so that the quality of life of our people, disadvantaged by colonialism and apartheid, progressively improves. For reconciliation to be meaningful, black people and black women in particular need to be economically empowered.
Babangwe ba dumela gore toro ye e sa le gole le go fihlelelwa.
As a nation, we need to have conversations that give us a roadmap for social cohesion. Unpack what this social cohesion is all about. We need to have conversations that acknowledge that there is still a pain in the country.
Go babangwe ba sanagana ga bedi ka se.
I think as a country, we are not where we want to be, but at least we are moving. We are moving to where we want to be as a nation when it comes to reconciliation.
Mothetho o ipileditse go banna go tšea maikarabelo a go fedisa dikgaruru tsa bong e le go seo mmušo o se tlhathilwego bjalo ka leuba la bobedi ka nageng.
Kgabagareng ye ka Gauteng letšatši la poelano le hlomphilwe le go gopolwa ka go etela mafelo a bohwa bjalo ka Voortrekker Monument le Union Buildings mo go nago le sehlwa seeme sa presidente ya peleng Nelson Mandela ka Pretoria.
The original meaning of this day, I'm not sure about it, but for me, it's a day to first of all relax and take a break from work and all the stresses of the daily basis and stuff.
I came here today because of, you know, remembrance of the Battle of Blood River. And, you know, when you read about that battle, you know, about land and then even about, you know, all the negotiations, the story of South Africa to what it is today.
Go sa lebe alo ka Northwest, badudi ba Colline ba dirile boipiletso go mmušo go potlakisa kabo ya ditirelo ka torotswaneng ye. Badudi ba lla ka dilo tše bjalo ka mebila ye e senyegilego, tlhokego ya metse le tshepidišo ya maleba ya kelela tšhila. Tonakgolo Mape o re badudi ba swanelwa ke go amogela kabo ya ditirelo ya maleba. Go sa lebjalo, maemo a mebasepala ye e fokolago ke tlhoba boroko go lebeletswe gore go tla netefatswa gore mebasepala e šomiša tšhelete ka tsela ye e nepagetšego.
Many townships in South Africa reflect the neglect of the past. You know, this government has been around for how many years now? 27 years. But the neglect of this past spans over 150 years.
Ke re leba KwaZulu-Natal, batlankedi ba mmušo ba boeleditse gore ba ikemišeditse go boelanya merafe e fapafapanego ka profenseng. Tonakgolo Zikalala o swetše ka bogale sehlopha seo se bego se keteka go gopola bahlabani ba maAfrikanere go bapa le moo batlankedi ba mmušo le setšhaba ba bego ba gopola letšatši le semmušo. Zikalala o re mmušo o tla iša taba ye go Khomišene ya Ditokelo tša Botho mo Afrika Borwa.